agua kwalam dis od mana macho egwa kwa debe ya magongo msamekele
kwa mwa 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 kwa Utuli mshazu ulu samsu tuli yangulu mjishi kuru kubalo mwembi kuru Ula wachibu somala Ula wachibu somala Ula lakpafuwe kwa kaya wasa Uo mada mulo nye Sontese mada wanda mwabu kwa mumulu Sa wata ulanko Adi upuku ula shrenya uwe mada lakurenya Ula li bufundu Kamado mbo mado Mpache bo somama Bia kwa sikuje mote jazongwa Nda anye bala hongo kwa Ta kwa samuli zobede onye bala urebe mula ulakbishoku Happy birthday, Amobi Princess Chibusoma. Iye bogolo gondola hishika mem.
Ima kolodo mlo kata maari webi ye ye memishi.
Maare talang pagalo na meze. Maare oten kobo. Masi sangwolo wote mshe hoi.
I'll be right beside you. Like the wall of Jericho. They don't know, they don't know. They don't know what's going on.